akwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira imibabaro yacu n'igiwa izashira turuhuke itutimba amashoti itunyuzamwe amacenga Imana ikina finali yaje itsinzira tayo wacu
Yeah.